ngcwele
Baba siyabonga igameni lika Jesu
siyabunikele sudumo sithi ngcwele ngcwele umoya wethu yakudumisa uNkulunkulu wethu ngcwele nayi inhliziyo yethu sinikela kuwe Nkosi Lisazo wifi lakho uNkulunkulu malithole inhliziyo zethu sindlulele simumhlabathi omuhle nolinye ilizwi lakho Nkosi siyakuncema ke